Okenera. Kuom gima osetimre ni nera. Ang'o madiwachie kaka koro ng'ama odong' ka manyalo advice wa nikech ma be pod en mana dalawa? Ang'o madiwachie nikech wawito nera to wawito nera gi lith mang'eny kabisa. Koro inyalo advice.
An kaka wacho ni an ma familia mar odongo mane nyathi matin kanyo to nitie mara maluwo bang'e koro. Aparo ni pod maintain mana ngima manyocha chon. Koro an gima neno ni to kaka wan waduto wan gi kwauma, ang' dwaher mondo wachokre mondo koro wang'ere, nyithindwa mwanyuolo bende ng'ere. To mang'ano 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 mayudo ni ng'ano nikech gi kesa hii. Konyalo biro to bedo mwang'ere mani kata and abroad to nyalo kelo ngima maber.
Mana adier nera, giminyalo timonwa kanyo nikech sani be wadhi December, inyalo nyisowa date kae to abe adhi ta spread the information. Mano is a very bright idea mondo nyikwa uma te orom mondo ng'ere.
Aparo ni kaber, onyalo bedo kata mana 31st December, 1st January.
Mana winjo nera, I'll spread that information. To koro nera mano isni. Kaka koro Nyasaye osekawe, ang'o minyalo wacho?
En kaka Nyasaye osekawe, sabedo kotuo mathoth. Aparo ni tuo ema ithiedho ga to tho thiedhi ga. Koro en kaka nosechopo wuodhene, wakwane mana ni Nyasaye oyie okete kamaber.
Nera, gimiwachono en puonj ma ng'ama wiye odiny. Kata ng'ama wiye odiny nadi, nyaka winje. Wadwa chako association mar nyikwa uma. Gem yala ka. Okay, mani semiya tich. Koro, erokamano ahinya, wagon Nyasaye erokamano. Any class at this one?
No,
Otieko higa mane?
Higa to kanyal
onyalo bedo en under 19 years.
En above.
Okay.
Onyalo bedo 19 or 20.
Wabo neno kakawa place eh. Erokamana nyane era winjo message no. Erokamana. To jina school ka. Nyocha wawache wa jina school. Nwadwa yao center of excellence jina ka. Ma akelo ni nyaka uniforms ka. In kaka promoter ma football. Akelo ni uniforms. Almost 3 sets of t-shirts. Mano kodi nge kakibo tiyo kodgi.
Nge kakabo timo.
Erokamana.